We mama ibyo kora biranja.
We baba ibyo kora biranja. Kanga umutima ukanga.
Peter vs afite umukunzi
arahari Shanqueen
ya numve ko mwihakana abashipilo kandi ngaruka kuronka ikibondo.
What?
Ariko kwibera ku mwana w'umuhungu.
Ayo nayo yakuye.
Nivyo?
Ayo nayo yakuye.
Eh ga ndumumenyesha makuru niko kazi kanje.
Umwana nashaka kugura papa.
Pilove ndashaka kumenya hari ama video n'ama photo yagiye hanze rekanda Pilove yagize. Sinzi kwari ubukwe, sinzi kwari mariage, ibintu nkivyo. Imeze gute?
Icyo navuga gusa barindi tuzabamenyesha. Yeah.
TV.
Hello everyone, nize komeze neza. Abo itameze neza na mwanda y'imwihangana mizeri imana. Je ndakomeye ariko shamize neza cyane. Nkuko mbona kuri mikoni Channy Stelisha behind the camera ni Juma Jux. Mwese kandi bakunda cyane. Mrs. Mbanawaza ni umuntu w'umutumire sasa no musinzi kumwe n'umutumire washa. Ari futse rero masa sinzi kumuza kumwe. Iko nyine abaramutse yongera bitondore. Ndakuramukije.
Umetafuta kazi siku mingi ya ujapata. Mama ni mgonjwa dakitali anatumaini tena. Watoto shule wamefukuzwa hali imekuwa ngumu we baba wewe.
Nisa
washa kunda mkizi wakunzi wa Isaac TV kidondore.
Okay, abakunzi wa Isaac TV muraho murakomeye. Your genital Pilove Mbunif. Yep.
Basha muramutunga nkunazikira ndi neza cyane arazaravanga. Okay, Pilove ndashaka kumenya Pilove byavuye mu kwiki kwita Pilove.
Izina nitwa mu bisanzwe izina ryanje nitwa Peter. Ya rero Pilove byavuye muri Peter. Ya.
Nune kwiki kutazikira ndi neza ntari murundi.
Bibana nahantu nakuriye.
Bizasha ni umunyamakamba nanjye nzi ko mvima kamba abantu bakunze bayize TV je barabitse ko mvima kamba sasa nanjye kunzi je uye nta nigiswahirinzi nzi kirundi ahubwo we nawe bimeze gute
jere nakuri inyanzara hake inyanzara hake benshi bakunda kuvuga igiswahili. Ya
gushika kirundi sanga nyine wara tibagiye.
Ah, kirundi ndacumva kandi ndagerageza kukivuga mugaho si cyane. Ya
ako mu ndirimbo zawe abari kirundi reka mvuge. Ni uvyandikira cyangwa ubikwandikira ukaririmba tu?
Ndiyandikira.
Sure?
Yeah. Kabisa.
Kambwe shimwe kutazikira ndigwe.
Jewe kenshi mu kwandika indirimbo mu bisanzwe je ndiyandikira. Yeah, ndiyandikira.
Okay, ani na mama gagatu yagiye ku ndirimbo yiwe reka mvuge. Voilà, niyo sasa ndibaza. Guys, tabe mugende muyirabe. Aririmba neza vraiment afite aka voice ka bien san. Sisa wanyuma kamba. Ewana. Ngendeje ntazi kuririmba. Mu muziki ni mu buze gusa. Ndashaka kumenya iki ndirimbo. Nimba tari banga gutwaye igihe project gutwaye amahera angana gute?
Ah, na mahera menshi mugabo. Ni bintu byasinye ni management. Yeah.
Management mutaniye contract chanke
ibintu biraho tu.
Eh, dufitaniye contract nyene. Yeah.
Sagenze gutubwira muri na management yawe.
Management yanje ukuntu twahuye. Twahuye nyine none ntuzi ibintu by'imiziki ukuntu bigenda. Umubosi wanjye nyine ukuntu twahuriye mu kirori mu show. Nari mfise show imakamba nyazalaki. Rero ukuntu twahuye uko yarambonye ndi kuri scene avuga umuti pararimba neza akeneye ubufasha rero niko byatanguye uko. Yeah.
Okay, je hari ndirimbo abantu benshi bamenye ngira ngo umenyekane ndirimbo ikumi na Shanqueen.
Yeah.
Bizageze tugira ngo uje kurinda Shanqueen mukorana.
Ah, none indirimbo yarondeye Shanqueen rero mu kwandika indirimbo jewe yo nanditse indirimbo mvuga indirimbo ishaka umuseni wawe rero mu bisanzwe go nabonye nyene Shanqueen ndamushizemo ibintu bica bigenda neza. Yeah.
Kapera basi ku ndirimbo yawe yose ushaka.
We mama ibyo kora biranja kandi umutima ukanka kugumana nawe yeah.
We baba ibyo kora biranja kandi umutima ukanka kugumana nawe yeah.
Yeah.
Akugusa uradu
Kujaga kandi.
Imve.
Go 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 go. Mina sema go 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 go.
Deshaka kumenya inyo hanyuma ya Shani Queen. Yeah. Ninde ndimo kwa kufuza kuzokorana nawe collab.
Ah barahari kandi ni benshi mugabo harabo tuzatwaronse nyene twatwagiranye collab mugabo. Kacari kimya.
Twizeye ko. Okay, indirimbo yawe reka mvuge.
Yeah.
Atwe ndamaze ko nayo kumenga. Basi abaririmvyi baba muri bariko baraza bakubaza neza but indirimbo usanga afite ne collab n'abandi ba ndusanga ndazi nge dufite views nyinshi kuri YouTube ariko iza wonye ni ko iki ndibiva ku kintu kutazigira promotion kutagiriye
si kuvuga ngo ati sindazigira promotion urumva umusani canke aba je nisho kuvuga nk'abafanzi abafani b'umuziki wa Buja Flavor kenshi bikundira abastari bakunda gusupporting abastari rero ntibashaka kuraba nk'aba batipe bariko baraduga nkatwebwe turiko turaduga rero cusanga ibintu ntibiba biriko biragenda neza mugabo imbere bizoba neza bizoba fresh
nicyo kintu bikura kora kugira ngo umuziki wawe ubandanye ugasana
ni byinshi kandi akazi ni kenshi yeah
imakama dufite abana benshi nabo nyirako baraza baririmbyi kwiketanwe murakora na collab muri
mu banyamakamba
kandi munyanzara kenye ni barahari benshi
collab zirahari kandi ni benshi twarakoranye kera n'izindi zitarasohoka yeah
Okay, reka tuvuge umuziki gato turi ku buzima busanzwe ngira ngo ga P-Love barakeneye kumenya umuntu yumvise P-Love nk'umuntu atamuzi yumva iki n'umuntu kintu umuntu ameze gute akunda iki ya nk'iki
P-Love no ukuntu nabivuga ni umuntu ari fresh nyene ni mtu poa yuko fresh sina matatizo ni mtu ambaye anapenda watu ni mnakunda abantu nuko
Uzi ngo ni umuntu akunda abantu
yeah.
Abona cyaje ati ntabivugira mbigenera n'umuntu
je ibintu by'amabifu n'ukuri wapi n'ibindimo kabisa
basi ndamurimbye mudahuza nga muri industry
na muri ibyo tudahuza bose turahuza
bisu
yeah
umudirector
umudirector
naho byo ginda gute naho baba wabuze umudirector utafa ko re video yawe
wapi
nta numwe
ku producer wa producer rero arahari mugabo sinamuvuga
indi
sinamuvuga
tasabye umuturabwire Tutubi basi mwapfuye iki nishe kintu cyatumye umva kumutokora
ni ibintu nyene yankoreye ibintu nyene yangiriye mugabo byaramba bajyogose yani ni bitu ambavyo linumizaga sana unajua nilikuwa nipo studio niko na program ya kurecord alafu sijenge kurecord akafika star ile yinjiye acambira P-Love wewe manza kwanza urindire ama ibintu nyene mu mwanya uraza kwinjira rero
mwese mwarisha amahera
twese twarisha amahera kandi si kuri gusa mugabo rero bene bakunda kenshi kubaha abastari rero usanga ni ibintu bigoye nyine
nakugira nimba nshaka kumenya ukuri
ni ukuri nzomuvuga
nzo urumva aho tuza kumuvugira nk'ubukindi iganira atari iki wana umva utazoba kwekuno why not ubunyere tumuvuga
tuzobamenyesha kandi nzomuvuga ni ukuri ku Imana nzomuvuga atansabye ikigongo nzomuvuga yeah
basi twizere ko hari ngira abyumva ok P-Love ndashaka kumenya kugira ngo ushe mu queen video mu ndirimbo uba waravye iki
kenshi indirimbo maza kwanza kuraba indirimbo ishaka uhe umu queen video hama mbonye nyene ameze fresh indirimbo akabajanye nyene n'indirimbo bitandamuto yeah
P-Love ndashaka kumenya hari ama video n'ama photo yagiye hanze rekanda P-Love yagize since kwari ubukwe since kwari mariage ibintu nk'ibyo bimeze gute
iyo sinisha kubivuga ko so naje nabibonye kujya nyine
oya nisho kumwe ngo ubonye kujya nyine uko biri kose amafoto ni wewe nisho kuvuga ati byavuye aha ni mbari clip ni mbari that
really warabonye kujya nyine
I don't know eh yani wewe
sinzi rero bashoka mugabo sinzi
Uzi gute kandi yari wewe nyine
sinzi kandi jewe
Ndasabye ugira icyo ubivuze basi ubicyo ubibwiye ku bakunzi bawe
abakunzi banje bandanye gusa bansapotinga
hama ujye bona wabasha kubimenya byagenze gute
ibyerekeye
amafoto ne
amafoto aje sinzi urazi rero umuntu kenshi iyo utangwa kuronka izina abantu batangwa kugukurikirana hafi rero je mu bisanzwe si ntacyo nakivuga
Iyo batangwa bagukurikiranira hafi nyene kuko baba bagukunda. Kandi namva bona bagukunda bashaka kunya ko ari byo canka atari byo. Saba re babwire.
Mvuze no comment nakibaza.
Murezi bize bize kuvuga no comment. Azobivuga azobitubwira azobitubwira oya vrai muhavu sanga kiganiro wapi ari no comment gusa.
Icyo novuga gusa barindi tuzabamenyesha. Yeah.
Basanga wait and see turindire turabe. Okay. Pire vese afise umukunzi.
Afise abakunzi. Ntabwo mfise umukunzi umwe.
Oya simbu. Urishagire.
Ndamukunda.
Apana bo sindi kundavuga urukundo nkungo. Oya. Gwa urukundo rw'umuntu. Umukunzi umusheri umu that.
Umukunzi umusheri. Okay. Nibaza yuko
Bibaze yuki.
Sinzi ukuntu byishura mugabo mesanzwe. Ya. Arahari. Ya.
Ndagiye numve ko mwihakana abashipilo kandi ngaruka kuronka ikibondo.
What?
Ariko kwibera ku mwana w'umuhungu.
Ayo nayo yakuye.
Nibyo?
Ayo nayo yakuye.
Ega ndumumenyesha makuru niko kazi kanje.
Umwana nashaka kugura papa. Je ndi nka Yesu. Ukuntu Yesu yavutse kwa se wiwe yari ndi.
Nababwire bya Yesu pirove ni mu mizima ibintu bya Yesu arambira ntiye.
None Yesu wibaza ko je Yesu sindamwemera.
Uje kumwemerera mwemera muga nta bintu byiwuze ko biri kose nta isura ziwuze. Kandi reka kuvanga sije mbira re Yesu.
Se wiwe yari ndi.
Nkimuyera.
Uwamuretse
Yosef
basi era naje ndi nkuko nyenerere kwa Yosef
nawe uri Yosef murezi donc barateye indama nawe urarera
buri bisanzwe
pilo vidashaka kumenya ni gute undi muhungu yateye inda hama wugacurera
mu bisanzwe yari umu ex wanjye yari umusheri wanjye kera rero twarakundanye kandi twarakundanye cyane yani ku rugero rurenze hama harageraho baramuhindura abandi amutera inda araronka inda aragaruka iwanje aza kunsaba ikigongwe mbwira pi love naragukoshereje I'm so sorry mbabarira kweri nagize nabi aransaba ikigongwe nyene kuko ni umuntu nyene nigeze kumukunda kandi ndacyamukunda mu bisanzwe namubabariye ndamubwira okay nta kibazo tuzorera
iyo abahungu bose bafite umutima nk'uwawe ariko ndashaka kumenya
sinzi
Yise bari mwe paradiza. Je ndabizeze ko ikintu abahungu badashaka gusupporta, badashaka kwihanganira. Nukumva ku mukoga, ane afise n'inda y'undi muhungu yamucinyima byo nyine yamuvanze. Kumva ko yagemeye n'undi muhungu byo nyine bituma adashobora. Urumva atari kintu kimwe bavugana. Pilo vwe kumva muteye inda ugashobora kurera uwo mwana. Byavuye ku kigivu se tafite mu mutima ufise urawisangije uko bifose.
Cyane rwose kuko jewe je sinzi ukuntu nabivunze. Yani ndakunda nkahereza ko je sinzi bya bintu byo bipa cyangwa byo gupima byo kuvuga ngo ati ah reka ndabe umukobwa ko yosha kunkunda je iyo ndagukunze ntagushikira ngakubwira ndagukunda byemere abe afise ingeso nziza abe afise ubwiza nyene hama ibindi nyene ni simple ya
none bahungu mwese ko mushaka abakobwa kandi abahungu nibo mutuma abakobwa biyambiza mwa bahungu muze bo mukunda abakobwa bizobe ngo beze sasa wirabura zoshaje kwande mukobwa mwiza bameze gute
umva je mu bisanzwe je sinkunda abakobwa biyambiza icyambere sinkunda abakobwa biyambiza kwanza je dutangura urukundo hama ko cyitanga kwiyambiza cyane guheba mu bisanzwe nuko nimereje rero jewe icyambere abafise ingeso nziza
ingeso nziza nyine ushatse kuvugiye
ingeso nziza
abahungu bakunda abakobwa bajyana muri boite n'abahungu bakunda abakobwa ndatse bambara bakaberwa
nkunda abakobwa bakunda kujya mu mabuwate maki mu bintu byo kuspendinga nyine byo kurya je mu bisanzwe je nkunda umukobwa atuje udakunda gutembera kenshi wati hari kiro kanaka yagiyeyo sijui amena je rero je wapi je sinabikunda je nkunda umukobwa nyene turiye muhira ndamukeneye nkamuronga ku mwanya w'iwanje nyene ivo
beloved cyane gose bimwe Daniel yaka nimege kukira vele wetane gozi.
Ya, merci sana.
Na kwa zume nambari la ya mgiri?
Amahera. Je nambari sempo gusa mgao, vile kia amahera nukutu sinawivuga.
Kwa nchete marori ya waradzi, mjibase marori ya kutangani?
Amarori? Sinivuga nukue. Mugana hagu za menshi.
Menshi nukufuga nga? Gere danya?
Mugao, sana, mugao. Si menshi chani, ya.
Nanga? Hari umuntu abaye yashimye havuga ati mbere nandi shaka kuja kuyagura nanga. Jeffrey.
Dutangwa kugira promo.
Yagira kadumbwe kuzuba Isaac TV asimo kubasezera ni mbara bo gukurikirana.
Abakunzi ba Isaac TV mubandaye mudushigikira mudusupportinga je kuri channel yanje ya YouTube nitwa P Love Official, mugire subscribe, like, share, comment. Indirimbo yanje itwa reka mvuge ni indirimbo shasha. Ya, mje kuira. Turabakunda cyane. Ni umwana mwiza turamukunda.
Ukunzi ba Isaac TV maze kandi ndabakunda ma like yanyu basha please ndabasabye ma like yanyu ma comment ama share. Maze kandi ndabakunda cyane nanje. Kubana namwe ni by'agaciro. Ciao ciao.
Isaac TV. Oh.